jacaylka u haraarun dartaayo hurda seexani weyday ma u helin dhankaaga
anadoo hadalkaagu qalbigu hatiyaye
jacaylka u haraarun dartaayo hurda seexani weyday ma u helin dhankaaga
anadoo hadalkaagu qalbigu hatiyaye
Qalbi ku hayno bayi